epie abonten na professor Kwame na Ahwoi wono ene dekrate ye epie abonten ye nwoman kasa ene watintim e de aba na abra nwoman ebeda adwa pe ena enipa hodo bi ekasa edite aye na emu ba ko chese enwoman ni di ye daso no e ye nkane mampanyi Rawlings wose mene enkane mampanyi Rawlings adwuma ye se wone no e ye adwuma no and your mind na watintim na adwuma ye mu and your mesisi ye watintim ewo enwoma mu a wode ababetu eho na enoa eba ye na pe ena enka ne mampanyi Jerjon Rawlings ba no se sakrata ne mu nsem nyina no otwe ne ho firi ho ebie ne ho ye no kre omanfo mo entunwo na asemi beda adwana mpanimfo ahodo bi ete se enka ne soafo no hwe nwoma sua so onumnyamfo Samuel Okujeto Ablakwa enka ne soafo no hwe nkitangudie so onumnyamfo Felix Kwachi Ofusu enka ne panyini a na ohwenkita hudie so Dr. Edward Omane Boama dwemtrani Emma Fraumantam mu mpanimfo a wo mo eda NDC amanyokuo no ano owura dan agbodakpe wono soso akasa e de afa ho ema wo nyina ekyere se wo mo twe wo ho e de efri sakrata yi ene nwoma yi a wo no matintim sese krata aba kwa no so aba ene enipa bi a wo masori a wo mo so ekasati a nwoma yi eye emmebunu e domfrefo a wo mo NDC amanyokuo ni Regional Youth Organizers a wo mo mantam akuma kudunsia no ene wo mo so atintim krata a wo mo aba ekyere se saa sem we yi de wo mo mpe and somewhere one woman in no and ya e bet me a kan and your ma bia boom ama womu campaign no and your mom baba ye e de to me dear free a banya to so a fimpinu near duni a breako trabano and we betrape and unto makasa dia tia and woman on se and woman abane de and ya dia womu a tech babia and unti or man for emosa and semno and two me kwa we crano.